Pātua ki taku tataki te riu te panui o te waka e haere nei. Rai kura rai ora te mahaki e ka turu turu a ka papaua ki ta whito o te rangi.
My guru didn't want to teach me to sit on the pai as a kai kōrero. So I sat and watched him teach other people and I became the student he didn't want.